Tinoona setakasungunuka tichiti hatina zvinotishupa kubatana kwenyama nemapfupa asi mweya yakasuduruka tava kufamba tiri tega panyama tisina anotigeza munyama zvatiri nhapwa mukurarama kusadziona dzakachena munana njema 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 njema.